imbere yuko nizimwe za politike ziza ikibazo cy'amahera gaciro turavye ibyari bikeneye mu iterambere caguma cibonekeza kuko ico bita balance commerciale kuvuga ibidanza byinjira n'ibisohoka cyari gi harimo igihengere kinini kuko ico bita taux de couverture des exportations par les importations yari munsi ya 20% nuvuka amafaranga ategeza kuba menshi ava mu bundi buryo mbere kugira habico bita équilibre de la balance de paiement no kuvuga ingena amafaranga yinjira ashora kugura ibintu n'asohoka harimo uruhara runini rw'imfashanyo transfert finance zijanye n'imfashanyo hanyuma rero uburundi bukabwara igihugu n'ubundi kitarataina natabwira cyongereza ibyo gishorera hanze exportation cyo kintu gihambaye turavye n'icyo twita ibiharuro bijanye na ningene uburundi bwinjiye muri East African Community usanga uburundi hakongereza ibyo bushorera muri ibyo bihugu bwongereje cyane ibyo bugurirayo cyo byumvikana gucyo gihengeza cyata mu bindi bihe ibihugu bifite ingwane nk'iyi wasanga le Fonds Monétaire International ari ya hitanga cyo bita credit d'urgence ico bita credit de trésorerie amuva nka nyamubugira cyane n'ahandi credit de trésorerie ni twe tagiye kuri credit de trésorerie u Burundi buca buyane kuko na investissement direct étranger abagwiza atunga igihe kiri mu ngwane za politique gucya ntibihuta baraza ndetse n'ingwane y'amahera agaciro bica bigorana kuko ibyibonekeza nuko abazaye amafaranga y'agaciro baje kwivisa mu Burundi kugira bashobore kuronka inyungu yabo basubiza mu gihugu ntibibakundira urumva icyo zibingorane ayo mashyirahamwe menshi iyo yexporse kubera ijya difference iri hagati ubudasa bunini bw'ijya to iri ku ku isoko iyo muri berbe n'ijya soko yani maheri bayakura i marché parallèle nga ninini cyane kuburyo usaga harabuza tubuga babashora ibintu hanze bagaca amafaranga bayaronka kuri toyo muri berbe mugawe yakenera ntaronka yo muri berbe agaca genda kuri to yo kuri marché noir murumva ingona abantu baba rimwe kenshi babiza tubuga je wayo ninjije tuvuge next policy ibintu gaca muri circuit officier ndaronka ho gihome n'amajanito mwabo je yo nokenera kuja kurangura ibintu hanze nciye kuri marché noir ndaronka 2000 n'amajanito ni ngorane idasanzwe